yabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Turi ku igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2021. Ndabahaye aze rero muri aya makuru yacu agiye kwibanda ku mutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu bitwaje ibigwanisho bongeye kugaba igitero gikomeye cyane mu ntara ya Gitega. Abantu babiri bakaba bapfuye ndetse abandi benshi bakaba bakomeretse bakajyanwa ku bitaro. Amakuru avuye mu bitaro hariya mu ntara ya Gitega akaba yemeza ko n'abandi batatu bari bakomeretse nabo bamaze kwitaba Imana kubera ko amagrenade bari batewe yari yabakomerekeje cyane. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe ingene biriya bitero byo mu ntara ya Gitega byagenze, aho Cndd-Fdd bari bakoraniye banywa ikiyeri bakaba babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi, ibintu bikababana bibi cyane. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse turaza no kwerekeza hafi y'ishamba rya Rukoko, aho muri aka gatondo ko kwigenekerezo rya 20 hongeye kumvikana urusaku rw'inkoho, bikavugwa ko ari abasirikare b'u Burundi barasanaga n'inyeshamba za Redi Tabara nk'uko byatanga ajwe n'umuvugizi w'izinyeshamba za Redi Tabara Patrick Nahimana, ngo imigwano irakomeje harya ku ishamba rya Rukoko ndetse abasirikare b'u Burundi bakomeje kwita Kurisongoye. Ibi byose rero turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Umumenyesha makuru wa Iyakure TV Dani Faruku aherereye muri teritwari ya Uvira aravuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane hariya muri teritwari ya Uvira, muri grupoma ya Remera, muri grupoma za Bijombo ndetse na grupoma za Kigoma, aho abagwanyi ba Redi Tabara bariko baritegura kujabuka urubibe rw'igihugu cya Congo bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari abarwanyi bashika ku 400 bikwije ibitwaro biremereye cyane ndetse bafise inkoho zigezweho bitegura kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bagatanguza imigwano nk'uko bitangazwa na Dani Faruku aherereye muri Uvira. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tuze no kurabira hamwe ico abasirikare bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi batangaza kuri aya makuru. Ese ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye buratangaza iki kuri aya makuru akomeje gutangazwa n'inyeshamba za Redi Tabara? Barundi, Barundi kazi, akamaramaza n'ukubona umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi atangaza ko atagi gitero cyabaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mercure Ndadaye i Bujumbura, ndetse akavuga ko atabisase vyatewe ku kibuga cy'indege, kandi abanyagihugu baturiye hafi y'ikibuga cy'indege hariya muri komine Mutimbuzi bariyumviye urusaku rw'inkoho mu masaha y'ijoro, barumvise inkoho n'ibisasu biturika. Ariko uvugira igisirikare cy'u Burundi yavuze ko atamigwano yabaye ku kibuga cy'indege, ndetse ngo Redi Tabara nta sasa yigeze itera ku kibuga cy'indege. Nakamaramaza ndetse birateye isoni kubona uvugira igisirikare cy'u Burundi avuga ko atagitero cyabaye ku kibuga cy'indege. Ese nukubera iki igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora iremenanya? Ese nukubera ko Redi Tabara yamaramaje abasirikare b'u Burundi ikafata ibitwaro vyabo hariya ku ishamba rya Rukoko, ndetse abasirikare bagata bakomoka? Ese iki ni ikimwaro gikomeye cyane cyatumye uvugira igisirikare cy'u Burundi avuga ko atabitero byabaye ku kibuga cy'indege, kandi abanyagihugu baravyiboneye ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi babibonye ndetse bakarwana n'izi nyeshamba za Redi Tabara baravyemereye Iyakure TV? Ibi byose rero turaza kurabira hamwe imvo yavyo muri aya makuru. Nucikwe fyonda subscribe mu kanya gato cyane gose nido nido. nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo nshuti banywanyi ba Iyakure TV, ibintu bikomeje kuba bibi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'ibitero bikomeye cyane by'inyeshamba za Red Tabara hariya Ibujumbura, ndetse ibindi bitero bikaba byarabereye hariya ku ishamba rya Rukoko, hakaba ukurasana gukomeye cyane. Ubu ngubu noneho hari igitero gikomeye cyane cyabereye mu ntara ya Gitega muri komine Gitega, aho Cndd-Fdd bishwe ndetse abandi bagakomereka ku buryo bukomeye cyane. Amakuru adushikira aremeza ko ibingibi byabaye mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 19 rishira kwigenekerezo rya 20, aho abantu babiri bahise bitaba Imana ndetse abandi benshi bagakomereka. Ndetse amakuru arimo kuva ku bitaro hariya Igitega aremeza ko n'abandi batatu bari bakomeretse nabo bamaze kwitaba Imana, kubera ko amagrenade bari batewe yabankije bikomeye cyane. Amakuru yizewe rero adushikira ngaha kuri Iyakure TV aremeza ko abantu bagavye igitero cy'amagrenade bagiye bashakisha akabare karimo Cndd-Fdd bari bariko baranywa ikiyeri rwose banezerewe cyane. Ni hariya ku muhanda Gitega Ngozi Muyinga, ni ukuvuga hariya muri komine Gitega mu ntara ya Gitega. Iki gitero rero cyabaye ubwo aba bantu bari bakoranye ndetse bakaba bari ariko banywa ikiyeri hariya ku misozi yo mu ntara ya Gitega. Cndd-Fdd rero murabazi ko iyo bari kunywa ikiyeri baba bakoranye bafite ubumwe bwabo, kwa kundi bagenda bavuga ngo igihugu carabavunnye. Noneho umuntu afite ibisase vy'amagrenade araza hita batera igisase, Cndd-Fdd babiri bahise bapfa, abandi benshi barakomereka bajyanwa ku bitaro. Gushika ubu batatu mu bakomeretse nabo n'abahariya ku musozi Rutegama muri komine ya Gitega, nabo bahise bitaba Imana nk'uko amakuru twaronse avyemeza. Iki gitero rero cyabaye nyuma y'ikindi gitero cyari cyabaye ku kibuga cy'indege, ndetse n'imigwano ikomeye cyane ikomeje kwimonogoza hariya mu ishyamba rya Rukoko. Ibingibi rero bikaba byerekana ko umutekano ukomeje kuba ndanse mu gihugu cy'u Burundi. Abantu rero bapfuye, abandi barakomereka, ndetse abanyagihugu b'u Burundi barafise ubwoba nyuma y'iki gitero cyabereye hariya mu ntara ya Gitega. Abajejwe igipolisi batanguye gukora amaperereza, ndetse abantu isinzi batanguye gutabwa mu mvuto bagirizwa kugira uruhara muri iki gitero. Abasirikare imbonera kure batangiye kugenda basaka mu nyubako z'abanyagihugu hariya mu ntara ya Gitega. Ibingibi rero bikerekana ko abanyagihugu batuye hariya ku musozi Rutegama barafite ubwoba, kubera ko bivugwa ko abanywanyi b'umugambwe CNR batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cndd-Fdd bakomeje kugenda batabwa mu mvuto bagirizwa kugira uruhara muri iki gitero. Amakuru turimo turaronka rero aremeza ko abantu benshi batawe mu mvuto, ndetse ibingibi bikaba bije bikurikirana n'abandi bantu benshi batawe mu mvuto hariya mu Gatumba hariya hafi y'umugezi wa Rusizi hegereye komine Mutimbuzi hafi ya Rusizi nyine hahana imbibi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubera ko abasirikare bavugaga ko inyeshamba za Red Tabara zoba zihinyegeje nyuma yuko zari zimaze kugaba igitero ku kibuga cy'indege cyitiriwe Merikiyo Rundadaye i Bujumbura. Ubu ngubu rero ibintu birakomeye cyane, abanyagihugu bafite ubwoba, ndetse biribonekeza ko imigwano hariya ku ishamba rya Rukoko ikomeje, kubera ko mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 20 humvikanye urusaku rw'amasase. Ndetse umumenyesha makuru wa Iyakure TV Abdul Hakizimana yishikiye hariya ku ishamba rya Rukoko aravuga ko hari bifaro by'igisirikare cy'u Burundi, abasirikare bariko barakizura mu makamyoneti, haribonekeza urujya n'uruza, ndetse ishamba rya Rukoko ryose barigotesheje ibitwaro biremereye cyane, byibonekeza ko isaha ku isaha bashobora kurekura urufaya rw'amasase mu ishamba rya Rukoko kugira ngo barabe ingene bahumba humba izi nyeshamba za Red Tabara. Barundi kazi. Inyuma yaho inyeshamba zare ditabara zigabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege, akamara maza n'ukubona uvugira igisirikare cy'u Burundi ahakana ko atagitero cyabaye ku kibuga cy'indege, ndetse akavuga ko izo nyeshamba zare ditabara atagitero zagavye. Barundi kazi, namwe muri ncabwenge mwariboneye igitero cyabaye ku kibuga cy'indege, mwarumvishe urusaku rw'inkoho rwamaze hafi isaha yose abasirikare ba Red Tabara barasana n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ariko uhagarariye igisirikare cy'u Burundi ararahira karenga akavuga ko atamigwano yabaye. Ibi nakamaramaza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwita Kurisongoye, ariko indongozi zikavuga ko atamigwano irimwo iraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bitaye Kurisongoye hariya hafi y'ishamba rya Rukoko. Red Tabara yishe abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru dufite aremeza ko hari abasirikare bafashwe mpiri. Intwaro z'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi zaguye mu maboko y'inyeshamba za Red Tabara, ariko uhagarariye igisirikare ujejwe kuvugira igisirikare akavuga ko atamigwano yabaye, ndetse ko ngo ivyo ngivyo batabize. Barundi kazi, muribonera neza ko Red Tabara yamaramaje igisirikare cy'u Burundi, ndetse ibingibi bikaba vyerekana neza ko batiteguye gutangaza ukuri ku bitero vy'inyeshamba za Red Tabara bikomeje kuri koroza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo ubutegetsi bwa Cndd-Fdd bukomeje gukora iremenanya kuri ibi bitero, ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakaba bakomeje kwita Kurisongoye, uvugira Red Tabara Patrick Nahimana wewe yavuye mu gacerere atangaza ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwita Kurisongoye, ndetse ko imigwano ikomeje kubera hariya ku ishyamba rya Rukoko, ndetse rwose yemeje ko bagavye igitero ku kibuga cy'indege bagahangana n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Umviriza ingene Patrick Nahimana avugira Red Tabara asigura ukungene bagavye igitero ku kibuga cy'indege abasirikare b'u Burundi bakita Kurisongoye.
Patrick Nahimana nabanje nongera nsubira kumubaza ko vyukuri bateye ikibuga cy'indege kiri I Bujumbura mu Burundi.
Not father the detail of the people's legacy of the number of the
Muvugango Zarabandanije Kuva Edro Ziberahe, Ahoza Tango, and he was a Kibera.
Well, Edro is a major tale of father of the people's legacy, Masai Joro. Rero uno munsi abasirikare b'igihugu baza badukurikirana rero intambara zabereye uno munsi mu ishyamba rya Rukoko.
Hanyuma aho ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye abahazi hariho yinjiriro ryinjirira ko abaza baje gufata indege, hariho irindi yinjiriro riza ryinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi. Mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe? Ni ku bwinjiriro canke ni ku busorokero bw'ikibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye?
Ahantu hoba hasikiriwe n'ibitero byacu ajya ku makipe ajya indege
mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege? Ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani? Ivyahononekariye uretse aho indege zugururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi ni biki? Ego. No muri iyo migwano muvuga ikibandanye
kiste ama ubi yarandamanye kiste kuri kibuga cy'indege nk'uko navuga, ariko mu migwano yarandamanye barabwiye abantu babagenzi babwiye
mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho, ubwahe bwoko bw'amasasu? Mutera mwari mugamije iki? Ariko hari ha bariko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu vyiteze ko ava aja I New York mu nama igira 76 ya ONU. Ivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije?
sibyo kuko cyeze urugandiye twatangwa n'ipatangwa cyo kugabanya ubugende bwa kwiza ubarita n'ishimwe ariko no kwikanye mu byo bitanzwe kirimo mu Rwanda kirimo mu Rwanda tugomba gushaka n'imbere ko bonye ubu bwo kwikanye ko twari kiba turakora kandi kandi tuzobandanya n'ibyo bumwe
ivyo mukahitamo kuvyerekana muciye ku kibuga c'indege
yemwe cyikiriye mu matike menshi ko utora ngo kuko kukibu kajinye kena anwa kakome kukumabi jirigwe ya nipetu kukumwa sito gwaana kukura ni mwagwani situwiti kichipo mwagwani mwagwani watu kwa itenga kwezi awa anu mwagwani mwoko neji fanga hiti yeti kwa toka habila
naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kwera urugendo rwa president Burundi Evariste Ndayishimiye ahava kora i New York amuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwavuze ko atari cyo mugamije ibitero nk'ibi bivugwa ikunze kuba mu gihe hari ikintu cimirije kwa mu gihugu cyo Burundi canke kiriko kiraba ku Burundi aha turatanga nk'amanama atandukanye agiye araba mu Burundi hakavugwa ibitero muri ibitero byo mu Rumonge muri buki ibitero bitandukanye by'ahandi hantu kwe kino n'ivyo bitero ero byamabiza canke bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi kigomba kuvugwa ku Burundi yaba namamuza makungu yabivyegeranyo bitandukanye yaba nama abera mu Burundi yaba manama abera hanze ariko atikitabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye
ibitero byaje tutaba karendere y'abashinya cy'itara n'itaba ayo manama ariko hari igihe bihurira n'igashika rero ibitero anabaita anaje kubera
Uburede tabara muvugira iri mu rukoko gusa iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira he
tabara ni fata bugira ndamu ko tsiri mu rukoko ni
abavuga nabo ko hariho ibitero mwiyitirira mutagavye ku ruhande rwa Rede Tabara bubu bari mu kuri nta kuri barimo
oya abantu bavuga ko kwitirira ibitero takoje nta kuri nako cyane barimo Rede Tabara iri buze kintu no kibaye gikoze kandi ngo ushobodiye yeto buze kintu no kwatwa bihoze no kwatwa kwikoze koko abo bandi nari nyungu bafite muri ibyo yonye bwo kwoga imari
Patrick Nahimana uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Reka twibutse yuko igisirikare c'u Burundi gushika ino saha kivuga ko atagitero cigeze kigabwa ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura mu Burundi.